Hello, my wonderful people. How are they? Good morning, good afternoon, good evening. I greet you according to your time and location. Hey, my people. As matter being now, what is happening in Biafra land? It they fear everybody. This one may be say whether na Imo State to Anambra, Enugu, Ebonyi State. No, Biafra land is Biafra land. There are many shape points in the southeast, but things they happen every day. My people, this video you are about to watch now, another eye opener. As you are watching, I beg, like and share so that our people will be aware of all these things.
Ọdịmma ụmụnne m ndị Imo, ọ dị mkpa na okwu anyị kwuru ugbu a na anyị kwuru ya ka ndị mmadụ nwee ike ghọta ihe anyị na-ekwu n'otela iji kwuo ya. And ka anyị na-ekwu ya bụ ka gọọmenti steeti Imo dị aware. Unu ahụla ihe mege na Plateau State, unu ahụla ihe mege na Benue State, ndị Fulani na-achị Nnama. Ụdịrị ihe ahụ ga-eme n'Imo State if care is not taken. Ịhụ na obi nze. Ihu n'ebe photo gate, front gate photo, back gate photo, side ihe agba, ọfọrọla, ụmụaka nne, avo. Ihu na these places, ndị Fulani na-achị Nnama na-atọrọ ndị mmadụ. On daily basis, Fulani herdsmen na-atọrọ ndị mmadụ. All these places I mentioned now. Because ebe ndị a nwere ọhịa. Fulani herdsmen na-atọrọ ndị mmadụ na avo, na-atọrọ ndị mmadụ n'obi nze. Na atọrọ ndị mmadụ na photo gate photo front gate photo back gate photo ọfọrọla ụmụaka nne. Ihe anyị ji ekwu ya ewu. Anyị na etikwe mkpu a ka hapụ iwu echi asị o nwere onye hụtara ihe a mgbe ọ na-eme. Ekwu okwele mie naụ. Onye ọbụla awụ onye avụ, onye ọbụla awụ onye ụmụaka nne ọfọrọla ihe agba Obize ga-agwa gị na ndị Fulani na-achị Nnama on daily basis every week. Ndị a na-atọrọ ndị mmadụ na-akashi out. Ndị Fulani na-achị Nnama na-atọrọ ndị mmadụ na-akashi out. The worst part wụ na nke a na-eme n'Obize, ndị amị nọ dịa. There is a military checkpoint even na that photo junction. Even in Obize, e nwere barracks ndị amị n'Obize. Ebe ihe a na-eme, ndị amị ma ya. Egbe ndị Fulani na-achị Nnama na-agba, ndị amị na-anụ ya. Mana ndị amị nụcha ya, ha agba nkịtị. Ndị Fulani na-achị Nnama aga n'ihu na-atọrọ ndị mmadụ n'obi nze, atọrọ ndị mmadụ na-avụ, atọrọ ndị mmadụ na ụmụaka na ụmụ ọfọrọla n'ihi agba, atọrọ ndị mmadụ na photo gate na front gate. Ihe ndị a na-eme on a weekly basis, on a daily basis. Yet we have security apparatus, we have onyeisi ndị amị here, we have onyeisi ndị police here, we have onyeisi ndị DSS here. All this is happening, but after all, how kwanu ndị Imo ọgbasakwaranụ ha? Ha agba nkịtị ihe ndị a na-eme. Ọ bụrụ na ibo ndị amị ebubo na adatị na ha ma ihe megenu na gị nwa ha agbata gbagharịwa. Anyị bo polisi ebubo na ha na ndị Fulani na-achị Nnama na-arụkọ na gị nwa ha agbata gbagharịwa. Otele ihe a ji mewe for the past 4 years. This thing has been happening. Gọọmenti agbachi nkịtị. Ndị ọrụ nchekwa agbachi nkịtị. Very soon they are building arsenal. Before you know it, ya dị Imo State adịka Benue, Imo State adịka Plateau. Unu ahụla ihe mega no. We will keep shouting it. We will keep saying it. Ọ bụrụ na ndị police na ndị agha enwere n'Imo State achọghị ịrụ ọrụ chekwa the life and property of Imo people, they should get away from Imo State. They should get transferred from Imo State if they are not ready to protect life and property. Fulani na-achị Nnama ga na-atọrọ ndị mmadụ on daily basis here. Atọrọ ha na 2 million. Atọrọ ha na 3 million. Atọrọ ha na the last one ha tọrọla n'avụ. Ha si dị manụ na ihe gbasara ego a na-enye ndị OCDA. Ụlọ niile arụrụ n'avụ na ọha ga na-ana ego OCDA. Lekwa otu ndị Fulani na-achị Nnama si bịazịa n'Imo State arụrụ anyị ọrụ OCDA. Akọlet ego ndị OCDA. These guys are collecting 1 million, 2 million, 3 million on daily basis, making millions. Government are bankity. Government are bankity. Now, so kwapu na hashi okwole, but you cannot do what you're supposed to do. Unaka hene yunu kweshiribe. Unaka hene yunu kweshiribe. You know, Listen, I can't, friend, I can't, listen, I can't, friend, I can't, listen, I go to our womb. The government of Imo State should look into the Fulani herdsmen kidnapping. Navo. Or for all. Umu Akane. Obize. Around Futo. Kamu kukwe yoso. Kaine je kudu information. Kaine chudu information. Kamu unu garoru unu kweshiriru. Iu unu gano wu. Propaganda. And they waste life. They waste money. They waste resources. The government of Imo State should call the commissioner of police and call the army brigadier, whoever known at that office. They should wake up and do their work. The DSS man should wake up and do his work. Avo, Obize, Oforola, Umuakane, around Futo and Iyagba, Fulani S men, Eba Hokahana camp, now to run them mad. Now, now people ego. On daily basis, on weekly basis, all these things are happening. Unless we have another agenda, we are going to have another agenda. Fine, we are going, then the people can protect themselves. But all we all draw, no, did he have me for the past how many years now? About you, Kitty, you are going to have me. Arumuwo muhumaka, awarum muhanagamaka. Mama ka hanke kara ka ga enye mu nsogbu ho ha. You people should do your work. You people should do your read those forests of Fulani herdsmen and stop this unwarranted and unnecessary kidnapping and the wastage of money. Ndem adala ahu 2 million 3 million 5 million ihe a uche ego ka na akpa ahia. Odi 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 kwa